ngibingelele nginamukele kuZimi Live. Namhlanje kwi-video yethu sobe sikhuluma ngonkunze bomvu umhlongo. Njengoba sazike laphana ukuthi unkunze bomvu umhlongo ngomunye wama-character amakhulu inkulu irola idlalayo laphana kuzalo. If ufuna ukwazi ngalokho okubhalwe lapha kwi-title, buka le video. If ufuna ukuhlala updated ngama-celebrity, unga-subscribe. Ngiyazi lokho engizokhuluma ngakho la e-video ukuthi kuzosurprise abantu abaningi. Njengoba saziwa ukuthi unkunze bomvu ngomunye wegebenge enkulu laphana kuzalo. Onke la ma-heist asuke eplano siyazi ukuthi isikhathi esiningi nokuba involved kuwo. Siyazi lobugebengu ukuthi ubushaye wazowafaka even ngisho indodana yakhe usibonelo. Siyabona ukuthi unkunze kulezi ikhathi edlule izinto bayingamhambeli kahle izinto zakhe bezimbedela. And futhi mawuthatha ukubhekisisa if ububone bebetraya nguye uMangcobo. Isikhathi esiningi bezama ukuthi ebamba ama-heist kodwa izinto beyingamhambeli kahle. Nokufika kwakhathaza kwaba nomthelelo omubi empilweni yakhe uNkunzi. Ngoba sazi ukuthi ukhathaza nguye owenza uNkunzi ukuthi ebe broke. Wamcrossa imali yakhe. Waphinde futhi wajikelwa indodana yakhe yamthathela umfazi wakhe. Yaphinde futhi indodana yakhe yashaya wona amagigi besebenzisana benoMangcobo baphumelela kula magigi babawashaya. UNkunzi yena baze bemfake kuwo la magigi ababewenza umfana usibonelo noMangcobo. So manje ku season 6 uNkunzi kubonakala ukuthi izinto izobe zimahambela kahle ngoba manje uzobe against ama enemies akhe. Thina ke suzime live njengoba ngishilo ukuthi sikupdate ngezinto ezenzakalayo zama celebrity. So thina ke senze iresearch laphana ya season 6 ozalo. So ulaphana ku internal source source yangaphakathi etholakala kuzalo yona le source yayisitshelile ukuthi ukhathaza uzohamba. I source iveze ngokusobala ukuthi uNkunzi uzobe eyiphoyisa ku season 6 laphana kuzalo. Baphinde futhi basho ukuthi uzobe sebenzisana naye usayitsheni uMondli. Futhi baphinde bakuveza ngokusobala ukuthi ingani bemqashile lapha ukuze ebe yiphoyisa. Njengoba bengishiloke phambilini ukuthi izinto zakhe zimhambeli kahle, siyambona ukuthi uyazama ukuthi ebuyelane noMangcobo, kodwa noMangcobo naye ukhombisa ukuthi uyamchitha. Izinto ayisafani nakuqala. So manje ke bakuvezile ngokusobala ukuthi yena uNkunzi uzogcina endapha eqashiwe lapha uzofaka iapplication egcine utholile umsebenzi esule yonke into yakhe ibe right and futhi izathu bazivezile ukuthi bemqashi ngoba uyabazi ukugibenga uyazi ukuthi izinto eplanwa kanjani futhi njengoba sekufiya abafana bakhathaza siyathi abafana bakhathaza basebenzisana naye lapha uMangcobo manje ngoba befikile lapha bazowenza ama machine amaningi asazi noma bazobulala uMangcobo noma bazokwenzani kodwa njengamanje basasebenzisana naye so maybe uNkunzi unzi uzodakula yena uMangcobo lapha amasekbhede ngoba manje labafana kumele beyiphinselele ngoba uMangcobo abulala ubabawo so isociate ayikuvezanga okuningi into ezivezelene nje isivezela ukuthi uNkunzi uzobe eyiphoyisa ifu umbukelo ozalo ke manje kumele ulindele ushintsho empilweni kaNkunzi ngoba manje siyabona ukuthi uNkunzi uzobe sebenzisana naye usayitsheni Mondle usayitsheni Mondle uzomqasha ngoba uzohamba eyofaka isicelo lapha sokuthi ethole umsebenzi so isociate iphinde yakuveza ngokusobala ukuthi lento kaNkunzi asilindele around June to July ifu ubukelo ozalo ngilindele opinion yakho ukuthi ngabe inhle lento abayenzayo ukuthi uNkunzi bemenze iphoyisa or iyabhedda ngoba manje ngoba sebemenze iphoyisa uzobe yisnitch so ngicela ucomment lapho ezansi ngizwe umbono wakho if uyithandile le video ngicela ukuthi ulike futhi uma ukuthi ufuna ukuhlezi updated ngama video usubscribe ngiyabonga.